He waiata kia tata iho mai rā. E kore pea te mahina i a mo ana whakatika.
Whai muri aroha.